waka mafuti, kiri waka kuriza, kiri waka kuriza. Ndabasanga munshyigikire mukora subscribe na like ndetse na share. Murakoze kandi ndabakunda.